ubhebuke kanti ngimile la manje ngoze ngibane nje amapara egol sheshe.
Khuban. So khuban man, Ukraine border.
Ha, Ukraine.
Ancora ayi khuban ya man. Khuban ndisuke bhayi ne. Khuban yam and ke ngoku ndizen. Then ndihamba kade ne family yam.
Ukuze bhayi wenzani pho legol?
Khuban ndise story sithi khuban yam ndifuna ukubhora ngazo khuban ndicela nje ndilambile mkhuluwa. Ndilambile khuban nindlala yodwa khuban kudala ngicela abantu wapho. Abantu abafuna unceda ndingumntu orayithi ndizilambele qha bhuda ndizilambele abazali bam andikababone khurubani espain
ulambile
ndilambile qha ndicela kwetorho khurubani abazali bam khurubani ndilahlekele ndabo
okay, it's fine.
Ngosokosi kabraham ne-R20 khurubani uthi
hayi ndizokubona ndoda
khulu uthixo abe nawe Ingule ndenza leyo thi kabe nawe ndikubulela Khurban.
Sister Petina. All right.
2 hours later.
Yo Vadin. Ngikona nani wale mini yonga ndithi manzama for Tina but pick away.
Lo mfana okade ngicela imali phela uphuza ubhiya la. Udakiwe lo. Sandala amaxhosa egoli.
Nah, I'm sure.
And then?
And then do I work Buddha?
Aksuan not on any man lepezant.
Yeah, go go.
What puts up here, poor man? Who be a fellow Puzala? How strong would you then be?
I'm gonna put and tell up here, and then tell out ten and don't even know the man and ten lambilla Kumaka, and tell out ten good, yeah?
I would lambilla Buddha. But I'm tongue and funny mali or good, yeah, I'm
Uthe ulambile nje wena kanti ubufuna imali ufuna lupia.
Khurman, le pia ngiselele stress. Stress sami soba nendlala sokulamba.
Umu ne stress endlala. Why pho ungathenga ukudla wathenga ubia?
Khurman, xa unendlala uthenga ukutya wena.
Eh, phela ngifanga ngidle mangilambile.
Hey bhuda, na stress zami ezininzi man Khurman. Ngicela ungazoniphambanela. Ngibona nezihlele ne out yami sele ubia. Eh, wena thenga ubia ngemali yakho. Unikile. Can you grow up? Must you grow up? Can you grow up? It's a puta. Can you grow up? Unnikile imali yakho.
Can you fostele?
Scam.
Chini. Yazi unnikile. Undinikile.
Iqinisa likhe emhlabeni. Uwelona wenze